Umnyango wokuqondiswa kweyimilo uzama ukuyiqeda nya i-soft life emajele. Sanibonani iUtendala, ningakhohlwa njalo ukuthi la manqampunqampu ayatholakala kwi-Prime Media Plus app.
This is Eyewitness News.
Zizowukhomba umuzonotshwala iy'khulu zengxenye ethize yejele iSunCity eGoli. Kulandela ukugasela kungazelele muntu kweyiphathimandla zomnyango wezamajele zihambisana namaphoyisa ziyosesha izolo kusihlwa. Lokhu kusesha kuvumbulula inqwaba yeyidakamizwa, iyikhali, omakhalekhukhwini ngisho noma bona kude imbala. Lo mnyango uthi uzokwenza isibonelo ngalezi yiphathimandla emzameni wokuqeda nya ukushushumbiswa kwezinto ey'ngavumelekile emajele. Umkhomishani kazwelonke wamajele uthi sekuzomela iqashwe ngelo khozi iminyakazo yeyiboshwa.
Yes, ezinye zeyisebenzi zomnyango ziyathinteka. Kungalokho-ke nabo masithole iminingwane efana naleyo siyabalandela. Abanye bayaboshwa ngoba ezinye izinto ezitholakala njengey'dakanyizo. Izinto lezi ezenza ukuthi-ke sivule amacala emaphoyiseni. So abanye bayaboshwa, abanye-ke sibahambisa uhambo lolu lokubaqondisa. Ukuzwisa ubuhlungu ke ukuthi ubuningi babo bagcina sebacoshiwe.
UThobekgale uthi enye inkinga enkulu ukuthi leli yajele liminyene kakhulu njengoba kuwumanje nje lineshumi lonke ley'nkulungwane zey'boshwa. Amaphoyisa kwaZulu-Natal adubulabulala umliso besolwa ngokuqhumisa i-ATM ngebhomu esikhaleni enyakatho nesifundazwe namhlanje kuseni. Umsolwa wesibili uboshiwe. Imbokodo ebovu ithi thola imbiko ethi kuqhunyiswa i-ATM esitolo thizeni kuleya ndawo asenikela khona. Nasi isikhulumi sawo sichaza.
And the vehicle which the suspect were using was spotted at Madlangala area, and with the suspect failing to obey lawful instructions from the police and shooting at the man of law, a shootout ensued, which resulted in one suspect sustaining fatal gunshot wounds. A firearm was found in his possession.
Isehlakalo sanamuhla silandela esokudutshulwa kwabanye abasolwa abathathu nababebelwa namaphoyisa eNandi eThekwini ngolwesibili kusihlwa. I-Democratic Alliance ifuna ukuthi inkantolo yokhetho inciphise amavoti atholwa ukhongoloso okhethweni ngephesenti elilodwa bese ikhokhisa umengameli uCyril Ramaphosa inhlawulo yamakhulu amabili ey'nkulungwane zamarandi. I-DA kanye nomengameli uRamaphosa bebesenkantolo namhlanje. Kulandela isimangalo esifakwe i-DA esithi uRamaphosa wasebenzisa isikhundla sakhe njengomongameli wethula inkulumo yokukhankasela ukhongolose sekusele iy'nsuku ey'ntathu kuyiwo okhethweni. Le nkulumo yasakazwa bukhoma kwinhlangano yokusakaza kwazwelonke i-SABC nasey'nkundleni zokuxhumana ikahulumeni. Amaphepha afakwe i-DA enkantolo athi nakuba uRamaphosa engazange ayibize ngegama i-ANC kwakusobala ukuthi uyakhankasa kuleya nkulumo. Amakomanisa weneme neze ngakubiza ngesinqumo sikakhongolose sokusebenzisana namaqembu athola imali koongxowankulu abamhlophe, phecelezi i-Monopoly Capital. Lokhu kuzwakaliswe unobhala jikelele we-SACP uSoli Mabhayila ngekathe phawula ngesimemezelo se-Action SA sokuthi imisele ukusebenzisana nokhongolose emkhandlwini waseGoli nowasekuruleni. UMabhayila uthi akwenzi nomncane umqondo ukuthi i-ANC isebenzisane namaqembu asungulwa ngenhloso yokuya ephuca amavoti.
And that's why we need a huge ideological consciousness of our people to look into those parties, all of them funded by almost one family or two, three families and big corporates, making sure that they achieve their objective, which was to remove the ANC.
Wesulile ephalamende obewungqongqoshe wezemidlalo uZizi Kodwa. Isitatimende esenziwe ihhovisi likanobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula sithi Kodwa uthumelele leliya hhovisi incwadi yokwesula izolo. Kumanje nje ubhekene ney'nsolo zokugwazelwa ngesigidi nesigamu samarandi eseyisekela ngqongqoshe lezomtluli. Sesiphethe umfundi wasePretoria High School for Girls uthi sehlakalo sakamuva sokucwasana ngokwebala sesimenze wazizwa engemukelekile nhlobo kulesiya sikoleni. Kumiswe abafundi abayishumi nambili abeyanyaniswa ney'nsolo zokwebelana ngey'nkulumo ey'cwasa abafundi abampisholo ngokwebala ekhasini le-WhatsApp ebeliqanjwe ukuthi White Only. kube nombhikisho kulesi sikole ngesonto ledlule ngenxa yazo lezi insolo kanye nezitha abafundi abamhlophe baphatheke kangconywana kunabampisholo lo mfundo ongathandanga ukuthi igama lakhe silidalule uthi lesimo sesimenze wayinyeza ngobuntu bakhe umnyango wezemfundo yamabanga aphansi usuqinisekisile ukuthi bamisiwe abafundi abathintekayo nokuthi uphenyo liyaqhubeka Ningakhohlwa njalo ukudownload iPrime Media Plus app kanye neEWN app ukuze nikwazi ukuthola lamanqampunqampu kanye nezinye izihloko eziqavile nsuku zonke. Nibe nobusuku obuhle.
Eyewitness News, in touch, in tune and independent. For the latest, log on to ewn.co.za or ewn.mobi.